Amen.
Yeah.
Ibilandela uYesu bekukhona abafundi bakhe abafundi baze ngoba bonyuliwe phakathi kwabaninzi babiziwe wathi uYesu shiyani izinto zenu nilandile apha ezinyaweni zam bazile ke bayindinginya abanye baze kuba bebebona isonka baziswe yidlala apha kuYesu abanye baze kuba bebesinguba uhambesenzini imangaliso banento ethi ngathi sifunke sibone lo mangaliso abanye baze kuba besivuba uYesu lo ungumphilisi baze kuba bafuna uphilisa iinto zabo kodwa uYesu uthi njengbani banintsi nize ngezizathu ezohlukileyo kusenjalo nanamhlanje ke kule mpilo yobuKrestu silapha kule ndlu kaThixo kodwa izizathu zokuza kwethu zahlukile abanye baze kuba they want to be associated ndifuna ukufaniswa nam nale nto kaYesu ndifuna uyinxiba nam ngebhatyi ndifane nabanye kodwa izizathu zokuza kwethu azifani yiyo loo nto uYesu esithi apha ekuhambeni kwethu mandikhe ndimhlalise ngaphezu kwenalo azibone ukuba ndize ngantona
Yes.
sebe babona ngokuthi sawukhupha umzekeliso bathi uthethe ukuthinta isithu yakubaba uthethe ukuthinta ukuthi uzawuphinda kuye abona uba wena usekude nobukrestu kodwa andizukujika ndizawuhamba nawe into endizawumane ndyenza zawumane ndikhuphe isipili ndikujonge ubundawuni ndikubonise nawubunja uba undawuni na simbona kupetros esithi nina ke nithi ndingubani wathi upetros wena unguye ukrestu unguye unyana kathixo ophilileyo wathi le nto oyithethayo uyitshilelwe ngumoya ngoba kaloku ndihamba nawe nje ndikhuphe ubupetros kuwe ndifake ubukrestu ukuze xa ndikunika umzekeliso uzungabhekabheki umoya ukuxelela ukuthi ndithethe ukuthi sisipili esi sikhutshwa nguyesu asinika abafundi bakhe xa sikhawulezile bazali sisondele empendulweni kavayisi uthi apha kuvesi 12 ukhuphe esi sipili ukhupha lo mzekeliso uyesu unika aba bafundi bakhe uthi kubo kwawukhona indoda esisityebi uthi le ndoda umhlaba wayo wawuvelisa kakhulu uthi imane izingombe isifuba isithi ubona nje ndityebile njengoba ndityebile nje oovimba abambancinci uthi imane izibuza uba obutyebi bungaka ndizawubhina phi wathi ndiyayazi into endiza kuyenza ukuze ndibugcine ubutyebi bam sawuqhaqhaba vimba ndinabo ndakho vimba abakhulu ndifake ubutyebi bam sawugqiba ndizigombe isifuba ndithi kwimpilo yamphefumlo wam yonwaba apha emhlabeni ngoba unezinto zonke unobutyebi bonke ithi nguqulelo yesilungu uthi I will drink uthi I will eat and I will take life very easy ngoba ndinezinto zonke uthi uyazixelela ukuza kwenzani aphinde aziphendule wathi emveni koba egqibile waphendula uyesu wathi mamelapha ke namhlanje ubomi bakho buza kuthathwa kuwe ngoba ezi zinto plana phezu kwazo uthi ndizawuqhaqha apha emhlabeni ndiphinde ndakha apha emhlabeni ndiyitya apha emhlabeni ndonwaba apha emhlabeni kodwa inye into oyilibeleyo obu bomi ubuphilayo ububolekiwe udathoba ubutyebi babe minyaka emininzi I will take life very easy. Ndizixelele uba ndinexesha lonke ngoba zonke izinto endizidingayo ndinazo. Wathi uyesu ulibele into enye kulo mzekeliso. Wathi ulibele into enye ke sityebe ndini esingenakuqonda. Okokuba ubomi uphilayo ububolekiwe. Wathi namhlanje ke obu bomi uphilayo ndiza buthatha. Kubani na ke ngoko oyawuzidla zonke ezi zinto zakho uziqokelela iminyaka emininzi. Uveza lo mzekeliso uyesu. Uyabanika uthi bona lapha ke ubuso obufutshane kule ndlela yobukrestu uzawutyhilekelwa yile nto endiyithethayo wathi ke uyesu esawubona uba abaqondanga kuchapter 12 wahamba nabo xa efika kuchapter 16 waphinda wabahlalisa phantsi ukuze azofika kule ndawo ethi yintoni na le ndiyivayo wathi mandiphinde ndininike isipili mandiphinde ndininike omnye umzekeliso nizondiva kakuhle thithi kuni kwakukhona igosa elalibubolekiwe kwaobo butyebi bendithetha ngabo kuchapter 12 namhlanje ndiyayiveza ngokuthi obu butyebi yayingebo bakhe wayebubolekiwe ithi nguqulelo yesilungu the parable of a crooked manager who was given possessions zikamaster wathi dina kodwa wakhe sawufumanisa uba ezi benefits uzisebenzisa for ii-personal benefits zakhe wathi sawuva wabona uba eli gosa ndimnikeze olulawulo zonke ezi zinto zobubutyebi uzisebenzisela entlandweni yakhe uzisebenzisela uba makoneleye uyesu uzama uveza uba kwaobu butyebi eli gosa belibubolekiwe uyesu uyatyhila ke namhlanje ukuthi kwindawo esikuzo apha ezantsi emhlabeni sizibolekiwe okomzuzwana but there is a master who is gonna come back and you will have to give account wenzeni ngeentsuku zokuphila kwakho emhlabeni wenzeni ngezazinto ubuzibolekiwe umzuzwana uyesu uveza into ethi Uthini into ba there is a God who is in heaven. Uthini into kukhona uYesu ozawubuya. Kela xesha bendukuthi opportunity. Thathi kuwela ulapho komzuzwana. Ngiyakuboleka. Uthi uYesu xa ivala lento, uthi lo master uzawubuya. Athi zisingcelo yokugosa bakho. Kela xesha ukulipolisa. Uncedisile lukuba. Okanye wenze njengoko. Bendukubolekile. Zisingcelo yokugosa bakho. Wenzeni nangela xesha. Bendukuboleka izinto zam. Okomzuzwana. UYesu akandenza ukuba. I am the master. Kahle ndim lo ubuyayo. Ezi zinto sizibolekiweyo zezomzuzwana. Loo ndawo ukuyo noba ukweyiphini ndawo kodwa sikhangela uba am I serving the master. Xa elixa ebuyayo ndizawusisingcelwe thini na ngokuza kuya thi yintoni na le ndiyivayo ngayo. Wenzeni ngesantsuku ukuphile zasemhlabeni egameni kaYesu Kristu. Yeah.